turiko turategura match ya Tanzania match amikare kuri journée ya FIFA itariki 11 mundwi heze twashoboye gukora entraînement zibiri umunsi wa gatatu abakinyi barasubira ku migwi yabo mwari muzi yuko muri weekend championnat yategezwa kubandana ubu nuno munsi turafise indi entraînement ku mugoroba saa 10 abakinyi nkuko mwabibonye ari abakinyi bo hanze 11 bazutse akaba hariho n'abandi 9 bo ngaha tuwava dutora uno munsi kuri entraînement ya nyuma duhejeje bazoshobora kwiyongera kuri abo bandi 11 bazova hanze ngo kubyerekeye urugendo Imana ibishatse turashobora gufata urugendo ejo muri Tanzania tugazoshobora guhurirawe n'abandi bakinyi abakinyi bazotangura gushika muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri n'abari ngaha na staff natwe ejo niho tuzoshobora gufata urugendo turari makamba kwa gatatu tuzozinduke tugenda ikigoma tuzofata indege ya saa 4 uwo mu bakinyi novuga buhanze buba bashitse ngaha hariho uwo muri Denmark yitwa Philip we waramaze gushika ngaha yase kuvejo ku mugoroba na Cedric aramaze gushika ngaha abandi nabo tuzohurira muri Tanzania ndibaza yuko umukinyi wa nyuma azoshika nko ku munsi wa kane y'abakinyi bose ku munsi wa kane tuzoshobora kuba tubafise atagihindutse ku munota wa nyuma bose gushika kuri nosa nta numwe arashobora gukonfirma kuvuga yuko atazoshobora gushika abato bazoshika ngira mwarashoboye kubimenya hakiri kare yari Gaël Bigirimana hamwe na Rucho na Parfait Bizoza abonye peut-être ama equipe yabo kubera iki kiza cateye byaragoranye ko baza ariko abandi bose abonye tuvuze kuri rya liste mwabonye 11 bose bazoba bahari ego Tanzania murazi kwanza ko duheruka guhura nayo muri eliminatoire ya Coupe du Monde baratwirimina ndibaza yuko jewe nari umukocaje ariko kuri iyo match siyo nari ndi sinari umukocaje après ajya niho nashubashoye gufata iki kibanza cha kocaje jewe nkuko bimeze ubunye ari je nzo twara umugwi naragerageje kuraba ama video ndasubiramo ajya ama match ya Rayon ga ndaraba nayo muri Tanzania nararabye Tanzania sikuvuga yuko naho yadutsinze ngo hari kintu kinini yadusumbije najya gutsindwa ku mapenalty kenshi novuga yuko penalty yari ibintu bya chance canke byibiki naragerageje gusoma ndaraba point four yabo nivyo maze iminsi nkorera ko no muri iminsi tugiye gukora aya entraînement nitwashika muri Tanzania tuzogerageza kubikorera ko tumaze kuronka abo bakinyi bose turabe yuko tuzoshobora kubyifatamo neza ico no kwizeza abakunzi b'intamba mu rugamba tugiye gukora ibishoboka byose nivyo Tanzania iruka kudukuramo ariko iyi match amikari tugiye gukora ibishoboka byose kugira tubasubirize mu ndumane tushobore kubatsindariye.